Fintundi na fipela kulimwe umwe wandi na upela kulimwe na fintundi na fipela kulimwe
chungululeni
yawe Fumishe, abana ba Israeli mushani mwe. We ba fumishe, abana ba Israeli mushani mwe. Mwa ba tungulwele no kuvalange shile isuma na inelelo na kutapeshi na yenu na tila tungulwe. Shimu kutapeta waniwe tuwa kwata. Chendela mwela niwe, chendela pameshi niwe, chendela mwela niwe.